changaye vali ni mi, I love you. Wananga toka changaye vali ni mi, I love you. Wanda vya wewe anangweke hata yue. Wanda vya wewe anangweke hata wewe moya yue.
Yeah.